Hallelujah. See what the Lord has done. Ona alichofanya Bwana. Jina Bwana libarikiwe sana. Wakati na ushuhuda wiki alichofanya Bwana. Amen.
Thank you. Hallelujah.